ndi ndo yankhani kuchokera kuno ku MBC ndipo masanano mli ndine Blessings Chirewuka poyamba na imito yake. President Lazarus Chakwera wapempha sukulu za ukachenjede kuti zidzipereka maphunziro omwe angathe kuthana ndi mavuto omwe dziko lino likukumana nawo. Bunge loyendetsa zisankho la Malawi Electoral Commission MEC lakhazikitsa chisankho cha 2025. Mabungwe asanu oona za ufulu wanthu mdziko muno ati atengera chipani cha Democratic Progressive DPP kukoti chifukwa cholephera kubweza ndalama ku mabungwe ya boma monga koti linalamula. Takulandirani unkhani zathu. President Dr. Lazarus Chakwera watsindika kufunika kuti sukulu za ukachenjede mdziko muno zidzipereka maphunziro omwe angathandize kuthana ndi mavuto omwe dziko lino likukumana nawo. Dr. Chakwera omwe amalankhula pamwamba opereka madiploma ndi madegree ku mzuni ati sukuluyi ndi chitsanzo chabwino pomwe ntchito zake zambiri zikulunjika pa mfundo zolimbikitsa ntchito za ulimi zokopa alendo komanso migodi. Musase Jeyo wafika ndi ripoti.
Polankhula pamwambo wopereka madiploma ndi madegree kwa ophunzira omwe amaliza maphunziro awo ku sukulu ya ukachenjede ya Mzuzu, President Dr. Lazarus Chakwera wati boma liugwira ntchito molimbika pofuna kukwanirisa mfundo zake za chitukuko za Malawi 2063 potukula ntchito za chuma zomangamanga ndi zina. President Chakwera watinso pakufunika kuti maphunziro a sukulu za ukachenjede akhazikike pa ntchito zofuna kupeza mayankho pa mavuto omwe dziko lino likukumana nawo ndi cholinga choti ophunzira omwe akumaliza maphunziro awo adzitha kutengapo gawo popeza mayankho a mavutowa komanso potukula dziko lino pa chuma. Mmawu ake Dr. Chakwera wati ndi chifukwa chake boma likuyikapo mtima potukula ntchito za maphunziro ndipo wati posachedwapa likhazikitsa ntchito zomanga malo ophunzirira luso la makono pa sukulu ya ukachenjede ya Mzuzu. Mtsogoleri wa dziko linoyu wati sukulu zina zitengere chitsanzo pakagwiridwe ka ntchito ka sukulu ya Mzuni yomwe ati ntchito zake zalunjika pa mfundo zothandiza kukonza Malawi watsopano ya ATM strategy mchingerezi. Dr. Chakwera wanenanso kuti kupatula kulimbikitsa maphunziro a zokopa alendo sukulu ya Mzuni ikufuna kuyamba ntchito za ulimi ndi zopanga magetsi zomwe ndi zothandiza kwambiri ku dziko lino. Mmawu ake wachiwiri kwa mkulu wa sukulu ya Mzuni Profesa Wales Singini wayamika boma poyikapo mtima pa ntchito zotukula sukuluyi. Iye watinso ntchito monga zomanga malo apamwamba owerengeramo, malo ophunzirira luso la makono, malo ogona ophunzira kungotchulapo zochepa zithandiza kuti maphunziro pa sukuluyi akhale apamwamba. Profesa Singini atsimikizira boma ndi magulu okhudzidwa kuti ophunzira omwe amaliza maphunziro awo ali ndi ukadaulo onse ofunika pa ntchito zosiyanasiyana. Ophunzira omwe atenga madiploma ndi madegree alipo okwana 2652 ndipo pali akazi okwana 1114 ndi amuna okwana 1538. Musase Cheyo, MBC Mzuzu.
Wachuli wa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Ussi wati boma ndilodzipereka kuyika ndondomeko zabwino zothandiza kupititsa patsogolo ntchito za anthu olemba ntchito anthu mmakampani a boma komanso mwese a boma. Dr. Ussi amalankhula izi kumangochi pomwamba otsegulira msonkhano wa bungwe la anthu ogwira ntchito yolemba anthu ntchito la Human Resource Society of Malawi. Owen Mavula wafika ndi ripoti.
Human Resource Society of Malawi Conference ndi mkumano wa akatswiri osiyanasiyana omwe amagwira ntchito yolemba anthu ntchito makampani osiyanasiyana. Cholinga chazokambirana zapachaka ngati zimenezi akuti kumakhala kufuna kuwunikirana momwe akuluakuluwa akugwirira ntchito komanso kuona momwe angapititse patsogolo magwiridwe abwino a ntchito. Chaka chino zokambiranazi zomwe zikuchitikira ku Mangochi mwazina akuluakuluwa akuwunikira momwe angalimbikitsire ntchito zawo mogwirizana ndi masomphenya a chitukuko cha dziko la Malawi a 2063 komanso momwe angakonzekeletsere anthu ogwira ntchito omwe akuyembekezera kupuma pa ntchito. Polankhula pamene amatsegulira msonkhanowu wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Ussi wayamikira ntchito yomwe akuluakuluwa amagwira popititsa patsogolo ntchito za makampani ndipo atsendika kuti boma ligwira ntchito ndi akatswiriwa kuti chitukuko cha dziko chipite patsogolo. Dr. Usi ati mwazina boma ndilo dzipereka kuthandizana ndi maguluwa za malamulo komanso mfundo zabwino omwe angathandize kulimbikitsa ogwira ntchito kuchita bwino pa ntchito zawo ndi kupindulira kampani zawo kwinaku ntchito za boma zikutukuka. Mau ake wachiwiri kwa mtsogoleri wa bungwe la Human Resource Society of Malawi a Benson Jackson ati mkumanowu ndi ofunikira kwambiri kamba kuti upereka mwayi ogawana ukadaulo wa momwe ntchito zawo zingapitire patsogolo.
Tupangisa ku annual general conference yathu iyi zikuthandizira kuti mamembers athu aphunzire atabweretsa matopics osiyana siyana amene athandizire kuti tikamachoka pano akhale kuti anthu aphunzira zo momwe zingakathandize kuti akubwera makampani ntchito yawo ikakhale ikuyenda bwino.
Msonkhano wa chaka chinowu ukuchitika pa mutu olimbikitsa kugwira ntchito mwa ukadaulo pofuna kukwaniritsa masomphenya achitukuko a dziko la Malawi. Owen Mavula, MBC, Mangochi.
Akatswiri a mdziko la United States omwe akuwunika komanso kujambula madera omwe ali pa chiopsezo cha ngozi zogwa mwadzidzidzi mdziko muno akuti amaliza ntchitoyi kumapeto a mwezi uno. Yemwe akutsogolera ntchitoyi a Jason Steers ati akwanitsa kujambula mbali yayikulu ya madera omwe ali pa chiopsezo cha ngozi. Iwo ayankhula izi kulilongwe. Yamikani Simutowe wafika ndi ripoti.
Dziko la Malawi ndi limodzi la mayiko omwe akuvutika ndi ngozi zakugwa mwadzidzidzi monga madzi osefukira. Ichi nchifukwa chake nthambi ya boma yoona ngozi zogwa mwadzidzidzi ya Dodoma inapempha dziko la America kuti liwunike ndi kujambula madera omwe ali pa chiopsezo cha ngozi zotere. Yemwe akutsogolera ntchitoyi a Jason Steers wati zotsatira za ntchitoyi zidzathandiza a Malawi kudziwa madera omwe akuyenera kukhala komanso kuchita ulimi mwazina. Kazembe wa dziko la America kuno ku Malawi a Amy Diaz wati afuna dziko la Malawi likhale ndi kuthekera kokonzekera komanso thandiza anthu moyenera pamene pali vuto la kudza kamba kakusintha kwa nyengo. Mkulu wa nthambi ya boma yoona ngozi zogwa mwadzidzidzi ya Dodoma a Charles Kalemba naye akufotokoza kufunika kwa ntchito imeneyi.
Tidziwe mmene madza mayendera, tidziwe mmene nthaka imayendera, tidziweso kuya kwa malo ndi kusaya kwa malo zimenezi zatithandize kuti tithe kunena kuti apanthu pathakhalapo apanthu asakhalepo. Apa ditha kulimapo, apa tisalimepo, apa ditha kumangapo. So nkhani yayikulu ndi imeneyo yokuti malamulo lija likutipatsa mphamvu yakuti tikhazikise ndondomeko ngati zimenezozo ndi kuti aliyense azitsatire.
Ntchito yonse ikuyembekezeka kutha kumapeto a mwezi uno ndipo zotsatira zake adzazipereka kuma yunivesite ndi nthambi zina zaboma kuti anthu azizazipeza ndi kugwiritsa ntchito mosavuta. Yamikanisi Mtowe, MBC.
Mabungu asanu woona za ufulu wa anthu mdziko muno ati akukonza zotengera chipani cha Democratic Progressive DPP kukhoti chifukwa chonyozera zomwe akhoti adalamula kuti chibweze ndalama zomwe adachitira mwambo wa Blue Knight. Mabungu ewa ati chipani cha DPP sichinabweze ndalama zokwana 14 milioni kwacha zomwe chidatenga makonsolo komanso mabungu a boma pamene chinachititsa mwambo ofuna kupeza ndalama kuchipani icho mchaka cha 2017. Mabungwe wangu kuphatikizapo a Center for Human Rights and Rehabilitation, CHRR, Youth and Society, YAS, Center for the Development of People, SEDEP, Human Rights Conservative Committee, HRCC, komanso Church and Society for the Livingstonia Synod of the CCAP. Ndipo a Gift Trapense, omwende mkulu wa bunge la SEDEP, atsimikiza nkhaniyi.
Zona ndithu kuti pano mabungwe ndithu angapo zaka zapitazi anapita ku court makamaka pochitengera chipani cha DPP ku court zimene zinachita kumatenga ndalama mabungwe amene ali aboma kuti mwina apangire convention ndiye kesiyo ndithu timaitcha Blue Knight a court anagamula ndithu mokomera mabungwe amenewa ndi anapasiloso masiku kuti alipire ndalama zimenezo mwa kuchoka pa nthawiyo chaka chathacho mpaka pano palibe china chiyonse chimene ndithu chachitika ndiye ifeyo ngati mabungwe taawuza ndithu malawi athu kuti apireso court kuti alidzuse court ndizimene zachitika zikuti awa ndithu sakulabadira zimene kamena kunyozera zimene ananena court zimene sitiri kuphwanya ndithu malamulo chifukwa ndithu tawuza a court kuti kuti ayiunikeso nkhani imeneyi kudzera mamalawi athu ifeyo tinene pano ndithu kuti court ikagamula limakhala lamulo ndiye palibe uyo amene ndithu ali pamwamba pa malamulo chifukwa yake ifeyo ngati mabungwe ndikutsala malamulo chifukwa court ndithu nagamula kuti abweze ndalama ndalamazo zimene za malawi ndiye palibe chifukwa china chilichonse chifukwa chimene ndithu tupite kukhotiko tufuna kuti malamulo mdziko muno azitsatidwa palibe uyo amene ali pamwamba pa lamulo chifukwa yake ife ndithu tuna kuti ayi nkhani makoti anagamula analamula kuti abweze ndalama ndiye lamulo ndithu ligwire ntchito sikudana ndi munthu una aliyense komano tifuna kuti lamulo ligwire ntchito.
Bungwe loyendetsa zisankho mdziko muno la Malawi Electoral Commission MEC lakhazikitsa chisankho cha 2025 ku Bingu International Convention Center ku Lilongwe. Polankhula pamwambo mkulu woona ntchito za chisankho ku MEC Andrew Mpesi ati chipambano cha chisankho cha chaka cha mawa chitengera mgwirizano omwe ungakhalepo pakati pa onse okhudzidwa ndi ntchitoyi. Nkhanizi zochokera kuno ku MPC tiyeni tionenso mitu yake.
President Lazarus Chakwera wapempha sukulu za ukachenjede kuti zidzipereka maphunziro omwe angathe kuthana ndi mavuto omwe dziko lino likukumana nawo. Bunge loyendetsa zisankho la Malawi Electoral Commission MEC lakhazikitsa chisankho cha 2025. Mabungwe asanu oona za ufulu wa anthu mdziko muno ati atengera chipani cha Democratic Progressive DPP kukhoti chifukwa cholephera kubweza ndalama ku mabungwe aboma monga khoti linalamula.
La Malawi kudzera ku nduna woona za mphamvu ndi thandizo lochokera ku World Bank lidakhazikitsa ntchito yoonetsetsa kuti anthu mdziko muno akhale ndi magetsi okwanira. Mbali imodzi ya ntchitoyi ndi polojekiti ya ngwengwengwe yomwe ikuonetsetsa kuti madera amene kulibe nthambo za Eskom anthu kumeneko akhalebe ndi magetsi odalirika kudzera mukugwiritsa ntchito zipangizo za magetsi a sola.
Ndakhoza chokera kuweri pa ufumu wanu ife olengera munomu.
Muvetsetse kunena kuti no zinthuzi tikuzigulitsa pakashi komaso kwambiri pangongole.
Wonerani programu yapadera ya ngwengwengwe Open Day yomwe ikukhudza zionetsero zofotokoza ntchito ndi ubwino wa magetsi a sola. Nthambi ya MBC yokonza mapologalamu achitukuko ya Development Broadcasting Unit DBU yakhala ikuchititsa ma Open Day wa maboma osiyanasiyana mdziko muno mogwirizana ndi unduna wa zamphamvu, makampani a sola ndi onse okhudzidwa ndi zamagetsi a sola.
Yai nathokoza kwambiri nagula sola iyi.
Mavuto tamene makumanana ku nyumbaku watheratu chifukwa cha chipangizo chimenechi
ndipo kukhala ndi sola mnyumba munthu umasangalala.
Ngwengwengwe Open Day
magolo gulani yanu ya ngwengwengwe
lolemba 5:30 ndi lachiwiri 5:30 madzulo.
Tigule zinthu zokhazo zimene taona uku zimene sizingatipezetse mavuto.
MBC inspiring the nation.
Takulandiraninso kugawo lachiwiri la nkhani zathu. Bungwe la NGO Gender Coordination Network lati likufuna ndalama pafupifupi 3.5 billion kwacha kuti zithandizire amayi omwe akuima nawo pa maudindo osiyanasiyana pa chisankho cha chaka cha mawa. Wapa mpando wa bungweli Amag Kathewera Banda Atindrama hii itandizira kuti amaya mbili apeze maudindo siana siana. Iwa nina izi kulirongwe pa msonkano wa Rankani. Zambiri mulipoti la Madalitso Muhango.
Kwa zaka zambiri amai nzigo munu akuti akala kutsalira pa nkhani za ndali maga pobikisana nao pa mipando pa nthawi ya zisankho. Wapampando wa bungwe la NGO Gender Coordination Network amagi Katewera Banda ati bungwe lawo likukhulupirira kuti kupeleka mwayi kwa amai kuti adzipikisana nawo maudindo siana siana kuthandizira pokwanitsa mfundo za chitukuko. Abanda kena kuwana pempha anthu siana siana komaso mabungwe kuti athandize bungweli ndi zipangizo komaso ndalama zomwe zingathandizira amayi omwe akufuna kupikisana nawo pa zisankho za chaka cha mawa.
Ngati network kapena mkwirizano wa mabungwe amene timagwira ntchito pa nkhani ya gender tikumala ndirabe pempho kuchokera kwa asimayi amene afuna kuti ayimire zisankho. So zitamatitsiwa ngati mkwirizano umene takhala kuthandiza azimayi kale ndi kale. Then drama imene tikuyifuna kuti igwire ntchito kuphunzitsa azimayi kuti adziwe zinthu zosiyanasiyana zokhuza zisankho. Tikufuna drama imene igwire ntchito pouza anthu.
Padakali pano amayi ochokera mzipani zosiyanasiyana akuti aonetsa chidwi chofuna kupikisana nawo pa zisankho za chaka cha mawa mdziko muno. Madalitso Muhango, MBC Lilongwe.
Gulu la mabungwe achikhirisitu othandiza pa chitukuko la ACT Alliance lakhazikitsa ntchito za mtukula pa khomo ndi zogawa mbewu zopirira kuchilala m'maboma achikwawa ndi Msanje. Poyankhula pamwamba okhazikitsa ntchitoyi kuchikwawa, wapampando wa bungweli Hamilton Luhanga ati kwa miyezi isanu ndi umodzi mawanja 800 alandira ndalama za mtukula pa khomo ndipo ena 1000 alandira mbewu monga mapira, nchewele ndi mbatata kuti abzale. Tili ndi ripoti ili la Geoffrey Chinawa.
Kutsatira nyengo yodza kamba ka El Nino, anthu ena am'maboma achikwawa ndi Msanje ali ndi vuto la njala kamba kuti sanakulole mokwanira. Pofuna kuchepesa njalayi, bungwe la ACT Alliance lakhazikitsa ntchito za mtukula pa khomo ndi kugawa mbewu zopirira kuchilala kuti anthuwa achite ulimi wa mthirira. Hamilton Luhanga ndi wapampando wa bungweri.
Lero tukhazikisa ntchito imene tithandize anzathu amene akhuzidwa makamaka ndi njala. Mukudziwa kuti chaka chino Malawi muno zinthu sizinayende, anthu ambiri sanakolole bwino chifukwa cha chimphepo chija chochedwa.
Potiridapo ndemanga, mmozi wa akuluakulu kunthambi yona za ulimi ya Shirevare EDD Ataurai Mulewa ati thandizoli lafika mu nthawi yake. Mmozi wa anthu omwe akupindula mndondomekoyi ndi mayi Orariano Desimata ochokera mmozi wa Wizaramu mboma la Chikwawa.
Aya mabungwe awa tikuwathokoza kwambiri kuti thandizo imene atipatsayi ndi thandizo yoti ikatithandizira pa moyo wanga, pa moyo wa anthu onse komanso mabungwe ngati aliko ena ayi asatithere pamenepa apitirize kutithandiza kuti pamene tiliri tipyoze pamenetiliri. Banja anga ndilalikulu moti ana ndinawo 7 ine.
Manja omwe azilandira mtukula pa khomo azilandira ndalama zokwana pafupifupi 94,000 kwacha, ndipo manja ena alandira mbewu zopirira kuchilala monga mapira, mchewere, chinangwa ndi mbatata. Geoffrey Chinawa, MBC Chikwawa.
Sukulu yophunzitsa luso ya ulere mboma la Zomba ya 140 yapereka makina osokera okwana 65 kwa achinyamata 65 omwe atsiriza maphunziro awo. Malinga ndi mkulu wa bungwe la 140 yomwe imayendetsa sukuluyi James Kajao, izi zithandiza kukwaniritsa cholinga chawo chothetsa umphawi pakati pa achinyamata. Zambiri mulipotiri la Arthur Chokoto.
Adachita maphunziro pa luso losowoka zovala kwa miyezi isanu ndi umodzi achinyamata okwana 65 ochokera m'maboma osiyanasiyana alandira masatifiketi komanso makina osokera zovala atsopano aliyense. Bungwe la chipembedzo cha chisilamu la AGSA ndilo lathandiza bungwe la 140 la kumalosa kupeza makinawo poti limapereka maphunzirowa mwaulere. Mkulu wa bungwe la 140 a James Kajao ati zizithandiza kwambiri pachilinga chawo chomwe ndikuthetsa umphawi pakati pa chinyamata
ifee zimene timagwira kuti ana akindule tiyathandize akaphunzira apeze certificate labwino mene mwalionera certificate mene apeze alicha choncho ndekuti ifeyo tikugwira nawo ntchito yochepesa umphawi mizimu kuthandiziranso masomphenya anga ataa president amene anena kuti tiyesese kuthandiza achinyamata kuti akhale ozidalira oziyimira pawo uthenga kwa anthu ofuna abwino kuti ife tidakafuna abethandizo kuti athandizebe chifati ndana ena omwe amapanga wayalinga enanso amapanga tera lingi tidakalikira kuti tiathandize ndiye akufuna kwabwino tikufunabe kuti atithandize komanso tingopempha ziko lonse la malawi kuti lithandize kumapempherera bungwe limene laksa kuti lipitire kutithandiza ifana ofutika undende ambiri ndipo ifeyo ndithu tizapitirira kukwada kuaksa kumene kuti apitire kutithandiza chifukwa ntchito imene akugwira papayi ndi anthu olemera ambiri amene akhoza kukwanisa kutithandiza komano aaksa ndi amene aonesa chisanzo chabwino
pakadali pano boma layamika bungwe la one for all kamba kuthandiza achinyamata kupeza luso losiyanasiyana mwaulere zomwe ziwathandize kupeza ntchito mnenero wa boma yemwenso ndinaona zofalitsa nkhani a Moses Kunkuyu anayankhula izi pamene anayima ndikuonera nawo mwamba opereka masetifiketi ndi makinawo akunkuyu ayamikira bungwe la AGSA pothandiza boma pa ntchito tuku la chinyamata Arthur Chokoto MBC Zomba
munkhani za masewero katswiri ochita masewero othamanga asemenye simwaka waduluka ku mpikisano wa Olympics omwe ukuchitikira mdziko la France atalephera kuchita bwino mu ndima yachiwiri kuti timve zambiri tili ndi mtolankhani wathu otsata nkhani za masewero Norbert Jameson. Norbert, waswera bwanji?
Naswera, I have blessings.
Tuze zambiri kuti zamuyendera bwanji asimenye ku Paris?
Sizinaende bwino kwenikweni kumawa kuzinamba kuyenda bwino tinali ndi chikhulupiriro kuti zipitirira moteromo chifukwa anachita nawo mpikisano mu ndime yoyamba ndiye anachita bwino mu ndime yoyamba ichafika ndime inanso yachiwiri ndime yoyamba yonakhala namba 2 atathamanga mtunda wa 100 meters 11.78 seconds kena kwatalowa ndime yachiwiri kumene kwa ku sizinaende amayenanso kuti akhale mu top 3 koma anapezeka kuti wakhala pa number 8 ndi zimene zapangitsa kuti asapitirirenso mpikisano amene ifaka anapambana amenepo amafika mu ndime yama semifinal koma sizinaende pamenepo kusonyeza kuti ulendo wa asimenye wathera pomwepo ndithu ku mpikisano wa Olympics
mmene zatere mu tsogolo la Malawi ku mpikisano umenewu lili pati
tsogolo la Malawi lilipo bechifa tinatumiza osewera atatu asimenye othamanga ndi ena awiri ochita masewero osambira Philippe Gomez nayenso zinamvuta dzulo watulukanso koma tatsala ndi tayamika achiyang'ana muno amene mawa nayenso achite nawo masewera amenewo ndiye tikukhulupirira kuti iyeyo ndamene anyamule mbendera ya Malawi chifukwa awiri apita watsala ndiye kayo ndamene atipatse chikhulupiriro
tikabwerera ku mudzi kuno tikulowa ku mapeto a sabata kuli zotani pa nkhani za masewero
kuli zambiri zomwe zikuchitika masewero othamanga omwe wakupitiriranso kuno ku mudzi akuti track and field regional championship ikuchitika zigawo zonse zitatu kumpoto pakati mpaka na kunaso kumwera mawa lino loweruka komanso kumasewero a mpira wa miyendo kuli FDH Bank Cup ma quarter final amene akuchitika mawa mpaka ramulungu mawa kuli masewero awiri Mafco ndi Karonga United komanso Lube Masters ndi Mwayare Barracks pamene ramulungu kuli FCB Nyasa Big Bullets ndi Sivo komanso masewero pakati pa Baka City ndi Brigos so kuli zambiri ndithu zomwe zikhale zikuchitika pamene tikuyembekeza kuti ku Olympics iko tayamika tinyamule koma kunonso masewero osiyanasiyana akhale akuchitika
ndathokoza kwambiri Norbert Jameson
zikomo kwambiri
zikomo mtolankhani wathu wa nkhani za masewero kuno ku MBC Norbert Jameson ndipo pomaliza nkhanizi na isomito yake
President Lazarus Chakwera wapempha sukulu za ukachenjede kuti zidzipereka maphunziro omwe angathe kuthana ndi mavuto omwe dziko lino likukumana nawo bunge loyendetsa zisankho la Malawi Electoral Commission MEC lakhazikitsa chisankho cha 2025 mabungwe asanu oona zaufulu wa anthu mdziko muno ati atengera chipani cha Democratic Progressive DPP kukhoti chifukwa cholephera kubweza ndalama ku mabungwe aboma monga khoti linalamula
munali ndine blessings zicherehuka mwakomanonse
I bless-
tell you how to